What up, bruv?
Three times running.
Yeah, no. Three legs, dog. Three legs. I guess we're meeting go mraka gao. Santa ba leader line.
Thank you.
le borra marao ora di buccia utisa ngwana e se makoti ngwana wa rona
Thank you. ske ra compromise mo kokoso ya go. Se le ba go bona. Go tla go tsofa fa re etsa tsa mole. And then ke a bona go botle go tloba ngati. Go bona le se go go. Ile we ala mme wa itse ba lo re ala jo. That's unfortunate. When I was at the better, we eat a lot of young people. What's the more young thing? You should have a lot of money. What's the more young thing? I can say, I'm going to see what it's like. Tell the hope of you, what it was inside. What's a boy and thing like a sad? You think I got a boy like a sad? Who would say the Manole kya murata mama Manole kya mubata mama Manole kya munyala mama Na kya murata mama Manole kya murata mama Manole kya munyala mama Manole kya mubata mama Na kya murata mama Manole kya murata mama Oh.
Mr. Marawa and Ms. Marawa, who we just got here. They met the bar to Kahari and we have a good time.
Yeah,
bravo. So, let's do this. Enjoy.
Away, away.
Avocado, motomo mo bona khaza ga me tlana tshukamba mo ditlong le ga ke sa bui sentle o ntlhalosetse ka bona kwa Gauteng ba mo itse ka ntombi zotwa ka pila ka la banana runa se tswana re se
Yeah!
Let's go.